sacha zozi chanziro ya umati rilisha mdudu ate matabibu ashiga wenza wakili wa hundwa koza kaua
Yeah.